ubadala
baba ngilethe izwi ngilethe umkhuleko nkosi yami
umkhuleko wayi
izwi kaNkulunkulu nje ukutheni isibize
thina mabhethu kishkishkisha
fethu ngeke kubambezele bencela nje 1 minute lalela yabona lapha eBhayibhelini uzophila izwi likaNkulunkulu lithe amadoda kaNkulunkulu mawuhambise ivangeli ngokuliqiniso
bonke abantu mababize ingcebo zizokhuleka mina ngithi mfethu uzokuthola la kule izwi likaNkulunkulu uzophila
hawu lo mfethu